ang'wen. Waduogo mondo yawuowi gi nyiri obed piny owinji kaka Biblos nondiki. Omiyo background ni, jaduong' akwayo mondo mi wuo kod chokruogni. Waonge gi weche, to wagombo weche wa kuomi. Makna jawinjo, kendo ka wan e kipindi ni, Jehova Nyasaye pong' chuny nyithindi ma jowinjo gi teko maro maler. Jaduong' Awiti ma bende ni e kipindi ni Nyasaye, rite kaachiel gi mule mamako program ma dhi nyime ni. Itel kwa chako nyaka watieki wasanyi Kristo ma jawa.
Amen. Jadolo machiegni nyoro nye ledho weche mantie kod nega ahinya. Nyegonwa mbaka malach ahinya kuom gimiluongo ni sigana mantie e tok moma. Weche malich moganda mang'eny ne pok owinjo. An bende amor gi weche manyie ledho nwa nyoro. Kanyo kama pod antie kendo ma pod agombo ni mondo ibed kono koda matut mokadho. Nyi wuotho migik nyaka thuolo ma kore nyuolo e Musa. Ni kaka Musa uchietho gi wach ni endi gi weche malich mokadho ma Musa utieko tema piny Midian. Dala jaduong Jethro gi kaka oduogo mo bedo e kwath. Jaduong weche gi pod gintie kod ndhathgi. Ang'o modong migombo ni mondo umed winjo kuom chien mar boma.
Ero kama na jadonga wete kum chokrok makawono ni. Kendo wabili mna nyime, mana kikake wacho ni, wane biblical backgrounds, tene ni chien mar Biblos. Nyoro ne wa wuoyo kum kaka chien ne chalo.
Okay.
Kendo kumadiera, ndiko to chak mna ndike gindalo Musa. Rutoke kacha, neni tiere Uganda. Parni Adam, nyaka oketh piny. Kanyo sigana wacho kuom higni gana ariyo ka Biblos ne onge.
Chakre kama onyuole Adam.
Kama onyuole Adam.
Kama kethe piny gi pi.
Yes.
Igalo fareyo.
Ma onge muma. Weche ne wacha wacha. Tok ngane ka Adam. Ka matoka taro.
Nomine.
Kanyo ero. Nomine Nyasaye wuoyo ga wuoya tu wuoyo giji. Muma ne onge mondike ni scripture. Mumo chak ndike gi Musa.
Okay.
To Musa no odongo ka Ibrahim bang' ataro ikisomo sigana mag jok manodak e piny Sinar. Ka ataro ak odhi olchung e wi got milongo ni Ararat. Mak sani ni e present piny milongo ni Russia. Kanyo ema nobedo Babylon. It was the plain of Sinai. Nolicha henya. Then bange okaw thuolo. Rono Nyasaye ne gombo ni yawa. Ka kuro jogi olokore kama. Ma ng'ato ka ng'ato wacho. Timo dwache kendo banga taro. No. Nyaka manye a community. Mabiru woyo godo.
Okay.
Throughout ages. Nyasaye manyo Uganda. Kata ng'ato. Manyalo woyo go. Mondo nyisji. Ang'o ma wacho? Bang' ataro, gik moko nowuok mang'eny, stories moko. Achiel iluongo ni Gilgas Epic. Koro Epic ne en sigana moro malich mane ji wuoyo kuom ataro, ataro mar Gilgamesh. Kato moro be nitiere, another epic kuom creation. Koro ji ne tapa-tapa. Gikia ni to. Ere mawa the real one. Stories. Siko mna gimage. Kae to kaa, ema there was need. Heaven ukonino, nyaka wa communicate to the world. Mwando wanyisigi creation story. Kaka no chue, tokendo kaka taro gini, ne chalo. Koro no yudo Abraham. The lineage mara Abraham ka. Neno ka Abraham odhi odak Canaan, giduo gidak Misri, ka chandwok gicha gidok Canaan.
Tosoma ikama ne ji mamoko majolonyi weche bino chako tuchie gi weche magriek ni magnono kaka dhano no kelo beti.
Exactly.
Kuende mato science bende.
Exactly.
Kuende paro moko.
Kanyo there was, no, ma science wuok ne. To matu achien, achien banka Yesu no sedhi e polo.
Okay.
Joma chalo Darwin gini. To Darwin no dak 1500, bang Christ.
Mato nyoro ka.
Mato nyoro ka. But there was a vacuum. Communication ne onge, mane polo nyalo pimo, godo kaka piny ne chalo. Kanyo ema no create stories mang'eny. Gin ga epics mang'eny, thuolo mane tamwa, ma wanyalo wuoyo kuomgi. To koro Nyasaye wuoyo gi Musa. Ka Musa is in spirit, kae to koro yelo ni. Ing'e ni Torah, buge abich Pentateuch, mane wawuoye nyoro ka. ma Musa ndiko. Musa ochako ndiko ka en media. Mane kama ochako ndiko ka koro Roma ler fwenyore ne. Nyise gik moko, anything. Kendo nondika ndika throughout.
Nyaka banka je through kiko pimo ni kumshida.
Ero, ngeni nondiko, mohandova, chieng' mane weye ndiko, en mane wuok kodhi kanye. Liende.
Okay.
Ewi goda barim. Koro kata ne gin e thim,
to
Musa was just writing.
Okay.
Eh, en nondika ndika gimokalo, to ndiko, he was a researcher. Nike kinosome university mane, muna watu vinyoto.
Alexander
University. Kama ne the first brain, man penyingi manu Aristotle, yomachalo Socrates, Pilato, nosomo kanyo.
Okay.
The Greek philosophers mane riek mewor, nokale Alexander. Augustine of Hippo, yawe mane, Marte, the historical biblical world. Gasin of Hippo, what would we come get a chair? Now, Nyasai could we come Musa throughout period of 40 years? The 40 years, Mochako gi
Makai Median.
Kai Median, Kanyo, Omika Sigada Yubu. Kai to the 40 years, Katanen Kanyo Nyasai Nipudu Fanyo, no Kianyasai no. Mana Ching Mane Oromoko de Banning Bush. Kacha Makuru Mento Nyasai Nidogonenga.
Okay.
To Unisene Anmanti. Koro Akanyo Gitako Makosie, Koro Revelation Ochakore.
Okay.
Nyaka 40 years, the letter 40 years, Nikangima Musa, opoge into 40 years, Igri Prangwen Yadide.
Okay.
Igri Prangwen Mano Bedo Egypt, Kaka Nyatimo Nyol. Nyakusomo mutieko. Igri prangwen mothi kajethro, kuriembe, kule na fugitive, ochalo miguna. Sorry. Hini kwa uwe yukamata, wala chiu gimoro mangato kwenye. A fugitive and not moringo country, mare.
Okay.
Yeah. Kaito another higini, pirangwen, makuru owuotho gi yo Israel kodhi kanye. Yeah, koro the majority of the writing mage miluongo ni Torah, the five law books, ondiko gi on the highway to the promised land.
Okay.
Now, ka Musa ose ndiko, ose chako ndiko, oyao ndiko. Koro ka ema adwa ni mondo ago atamalo mar gima ne okawacho nyoro.
Kare.
Sama ne ondiko ondik muma ne wa ringo kendo nyora remember nene watieko gi buk mogik ma en
Malaki.
Kendo ne waweyo ni Nyasaye ne iyo wang ahinya morifaji e Musa paru weche Musa the last book mane the Malaki ondiko. Now koro kwa dok chien e weche mag Musa a Genesis chakruok nyaka Malaki buge ko te ni luongo gi ni scriptures be ma ema Yesu wuoyo ka uromo gi Cleopa gini chieng' cha bang resurrection to kone gi niya all scriptures ndiko duto ndiko mane Yesu refer ne en mage.
Okay.
Mag do Ibrahim ni luongo ni Tanak. Tanak otingo Torah.
Okay.
Tanak no en abbreviation. Torah tiene ni buge abich mag Musa.
Okay.
Ehe. Kai tu chako tingo Nebiim. Nebiim giluongo nabi ni Nebiim. Prophets.
Okay. Ehe. Kwa Ibrania.
Yes. Kai to the last K etanak wacho ni K2Bim. K2Bim gin writings ndiko. Ehe. Koro writings upog into kidienje. Yeah. And that is what gima dwaro mondo handle sani.
Okay.
Etanak.
Got
it. Koro mano the Old Testament Old Testament scripture.
Okay.
Yeah. Sa wacho ni Tanak
ngamutingo Torah.
And Torah utingo buge bich.
Buge bich.
Kae to Nabim utingo buge ngeny nikech ei Nabim ka ochak gi Joshua.
Okay.
Buge
mag Junabi.
Koro Joshua iluongo ni former. Nabim nabi kata prophets Jonabi.
Okay.
Dhuluo gi Ibrania ngene chal. Koro Junabi upoge e kidienje adek.
Okay.
E kidienje adek gi moko ngiluongo ni the former Nabim. Jok ma nobedo yo nabi machon.
Okay.
Mani Nyasaye wuoyo godo. ngama Nyasaye wuoyo godo bang' tho Musa en Joshua. Koro iluonge ni the former Nebim. Number two, Judges. Mago Nabim machon. Kaeto Samuel. Kaeto King Ruodhi. Koro mago bedo classified ni the latter, I mean the former. Kaeto the latter utingo two categories. The latter prophets, major to gi minor, mane wawuoye. Yoro ne ok wawuoye the former. Now, kuom prophets mano Nebim kende. Kaeto kidhi writings, to tingo buge mokwongo upoge into three the writings the ketubim ketubim upoge into three. Number one en wisdom, buge mag rieko kanyo tingo Saburi, Ngeche, kod Job, Ayubo. Kaeto Megaloth, Megaloth otingo Songs of Solomon, maluwo ni wer mamit, utingo Ruth, kaeto utingo ywak mare Jeremiah, Lamentation, Ecclesiastes, to gi Esther. Koro magi luongo ni the Megaloth. Kaeto the histories, history sigenini, ka Daniel bedo kaka history, Daniel ok nie prophet kacha.
Onge prophet.
Egine mar division mar jo Ibrania. Jo Ibrania ok okete kaka nabi. Okete a group milongo ni histories. Sigendini. Koro da Ezra ni sigendini, Nehemia ni sigendini, kod weche mag ndalo mokwongo mar ariyo. Koro kanyo ema niluongo ni the Tanakh. Mane Yesu wuoyo ni the scriptures, all scriptures, all gik milongo ni ndiko duto te.
Wuoyo kuome. Ya Pastor Joseph Oyola naye magogo tache nyakalondo kaendi yadolo golo ni weche mathenye mokadhe ndiko jawinjo na weche ma kamoro pok iwinjo kamoro e gweng'u kamoro e din kamilamo e ruoth yadolo bire nyakalondo kaendi mondo konyo winjo matutu mokadho kuom gimidendo gi dho ngere ni background mar muma, the biblical background, chien mar muma ne chalo nade jawinjo na weche majadolo tieko lego koda bang' kinde manok ahinya aduogo mondo wakwang kodhi nyime gi twagne jawinjo na.